Lady D, angazi nje ake ngikhulume sixoxe nawe sikhulumele phansi eNingizimu Afrika ilalele.
Yeah.
Uyazi ukuthi kuneqiniso elibuhlungu.
Uthiwa lwa kandoda yaluthi indoda yamalengisi.
Exactly, bani.
Ngamalengisi nje kuphela.
Kunezinto ezimbili we Lady D ezithi uma ngabe indoda ingenazo. Izinyeze yona ingakahlekwa ezingu-2 uthi mawungenazo. 1 mawungenayo imali. Mawungenayo imali. Noma unkosikazi wakho engakakuthathi kancane. Nentombi yakhe engakuthathi kancane. Noma abantu bengakakuhloniphi. The fact that imali ayikho kunento ozinyeza ngayo umuntu wesilisa noma uyindoda. Ubuhlungu ukuvuka ekuseni uma uyindoda kanti awunayo nemali at time. Awunana manje yokugibela. Angiphinde again ungakakhonjiswa abanye abantu ukuthi awuyinto yalotho. Kunento kuwena elimele ngaphakathi la. One ukuqala uma indoda ingenalo ngishisente. Ayi man, khona into efile kuwena. 2 uma indoda ifile emoyeni, igula spiritual. Izwa lobaleka ngoba singoni ukuhlangana nesilwane ebusuku kunokuhlangana nendoda efile emoyeni. Angiphinde again. Kungcono ukuhlangana nenyoka nebhubesi ebusuku kunokuhlangana nendoda efile emoyeni. Why? Ngoba Lady D, mawubona inyoka ebusuku uyibona at a distance. Ubaleke noma ubona ibhubesi ubaleke, but mawubona indoda umuntu wesilisa ebusuku ofemoyeni ofelo nembeza uyakhuleka ukuthi kwangcona abantu basahamba kanti awazi usuzoreshwa kunezinto ezizokwenzeka kuwena. Kunento ebalekile ke Lady D engicela ukuyihlephula namhlanje, kuzoba izinto ezimbili ntama ungisize la. Ngicela mhlawumbe uma kwenzeka siya kwi-break uma kunomuntu onobaba onomalume onosiso nobhuti nesithando sakho, sithinte nje nge-SMS usincenge uthi baby usho nje igama ongakazulishe elimnandi uthi ngiyakucela vula umsakazo masibuye. Lady D sizoxoxa ngokuthi kunevesi nje elithi hlonipha, elithi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni uNkulunkulu akunikeze yona. Angiphinde futhi, yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande. Ngifuna wonke amadoda izinto ezimbili engizokhuluma kazo noma kangaphinde ngikhulume emsakazweni lezi ezithu nje, ukuze imvelo ikubuke ikhothamele. No Jehova kubuke abenga kuwe akuthathe from nothing to something. Ngisho ngaqhuma ibhomu emoli kuyophuma eindabeni kuthiwa nase zamanje ube sekuqhuma ibhomu bafa bonke emoli kwasinda indoda eyodwa enalezi zinto ezithu kuze abathakathi uma bekukhwifa bekujikijela izulu liphebeze nemvelo inqabi imali lezi zinto ezithu. Number 1 kuthiwa yazisa Lady D angazi manje asayithathi ngomoya, alisho ukuthi hlonipha lithi yazisa ngesingisi honor thy father and thy mother. Yazisa uyihlo nonyoko. Alishiwo ngomkhulu othile leli vesi, alishiwo ngobaba othile, lishiwo uJehova straight ukuthi we madoda eNingizimu Afrika, we makhosikazi eNingizimu Afrika, we mhla likhuluma nabantu phansi komthunzi welanga ukuthi mawufuna ukubona izinsuku zakho zanda noNkulunkulu ebusisa izingane zakho ubhekile ube khona emshadweni wengane yakho ube khona mhla ingane yakho igraduate azisa ihlo nonyo lidiphuke uma uNkulunkulu Lady D alikhi vesi eBhayibhelini uNkulunkulu athi cwayiza kulona, alikhi vesi athi uNkulunkulu khama, alikhi vesi athi uNkulunkulu lala. uNkulunkulu methi enze into is because uyazi akuvuma ukuthi yenzeke. Yonke lento ebhayele eBhayibhelini ekuthiwa siyenze is because kunzima ukuthi siyenze. It's not natural, ayizenzakaleli. Yikho kunevesi elithi madoda thandana omngeni. Malisho azike uNkulunkulu ayazi amadoda ngeke awathande amakhosikazi. Ayothengele intombi ama-airtime angayithengeli unkosikazi. uNkulunkulu ayazi kahle ukuthi unkosikazi wakho uyokuphekela ungabondi kodwa uye restaurant nentombi ushiye i-tip kulokho kade kusefa. uNkulunkulu ayazi ukuthi e-dry clean mabe kuwashelile uzoyikhokhela i-dry clean ubonge kodwa unkosikazi wakho mekayinelile uthatha ngesandla esisodwa nje. Wayengeke asho uNkulunkulu ukuthi madoda thandana omngeni kanti uyazi ukuthi asinje. Wayazi uNkulunkulu 2018 kuyoba khona madoda madoda ayothenga utshwala nje ekhipha amanye amadoda kodwa ijusi yengane ingekho wayazi uNkulunkulu ukuthi kunendoda eyobiza intombi ngamagama amnandi kodwa uNkosikazi engawazi lowo magama uNkulunkulu wayazi wayengeke athi thanda nakubantu besifazane wayesethi nani besifazane thobani wayazi umuntu wesifazane uyadelela lento yokuthoba nje ayikho kuyena esiyokhuluma mhla kuyinyanga yabantu besifazane ukuthi kwadakwa indoda indlu yaqhubeka imi nezingane ziye emayunivesithi kwaphethe indoda kodwa kwadakwa umuntu wesifazane kudakwa namawindi neyindonga nayo yonke uma umhlaba siyokhuluma deep ukuthi mhlazane indoda iphethe makuvulwa ibhayibheli nje unowudakiwe naked indoda akade yaqala ukupheta kuda yabona kuphela ibhayibheli unowudakiwe indoda buka indoda idakiwe futhi uKhayini ubulala uAbel akade amadoda aqala ukupheta umhlaba wonakala emhlanga abantu besifazane bethi nathi singakwenza angikho ke njalo lapha sibuye ke emadodeni la ngicela before ngingena into engiyisele la ukuchaza la indoda yini a man indoda imbili yodwa a man is dual in nature two in one ungi indicate lesikhathi ngoba ngiethes ungitshela ama minutes before
iadress
singayithathi seriously wasixoxa nabantu okay indoda yini umuntu umuntu is dual in nature two in one Lady D akusimina lo this is umzimba wami lo mina ngihlala lapha kade la empilweni yami ungibuzile la singakangena emoyeni uthi awusho uba wena wabuza sicala upastor nathi mina Lady D ngiwuthu kukhona uSthembiso Zondo la kumina lo mbonayo bese kuba khona upastor Zondo lo obusisa umhlaba I'm two in one ngiwuthu angiphinda again akusimina lo kodwa umzimba wa indlu yami le ekhlala uPastor Zondo kuyona uma wazala uSthembiso Zondo uNkulunkulu washuthe kuPastor Zondo kuSthembiso labantu bebe wabili bayalwa uma uSthembiso Zondo ekhulu uma uPastor Zondo ekhuluma kwiMike umhlaba wasasilapha uZondo kukhuluma uPastor Zondo la mangiphume endlini zomsakazo kuhamba uSthembiso Zondo uSthembiso Zondo uthanda izinto uPastor Zondo angayithandi uPastor Zondo uzwana noNkulunkulu uSthembiso Zondo uzwana nomhlaba Uma ngabe kade uye emncwabeni ukuze ubone umuntu u2 eyedwa iitem yokuqala item number 1 sihlangene ngosibanibani ongasekho emhlabeni usishiye zu13 usishiye item number 13 useyabona number 1
hey usihlangene ngosibanibani usho umfundisi akasekho emhlabeni kufisosho
item number 1
hey usishiye ngokukhulu kuzuma
item number 13
hey socela bomndeni bezombona
awusizobona umuntu ongasekho sishiwe umuntu osazobona mangingawa laphathe emsakazweni qimphansi kungathi uZondo akasekho emhlabeni hayibo uhambile akasekho bese uLady D ethi sicela izinsizwa sizomxukula kodwa akasekho kodwa sicela zoxukulo khona lo uhambile nalokuqukulwayo umuntu is two in one dual nature you are two in one why umhlabu nje it's because sinake indlu sifana nabantu abangayiclean indlu ngaphakathi kodwa bependa indonga ngaphandle bependa nama roof befaka ceiling board kanti indlu ayicleaniwe ngaphakathi umuntu lo ngaphakathi sizoxoxa ke masibuya ke impande nensika yokuthi makuthiwa iyazisa uyihlo nonyoko kuzinsuku zakho zandi ngicela wonke umuntu bizi sithando sakho malume wakho ubhuti wakho sibize bonke abantu eningizimu Afrika sizothi awama amakhaya awama amadoda ababusiseke abantu
kunjalo emlele cause FM nangolira uthi be about it isikhathi sithi yeshumi nane